Adepeti ya Gambi yakoze ko umumenyereza Thomson Fiet ko yarahise gutsinda uvuga ngo natwe intamba mu rugamba twara mutsinzi bisinde bitatu kuri bibiri yarageje gusezererwa nawe muri kane yahisa negura
Musaza ariko ariwe yeguye kabisa
yahise avuga ati jewe ndabihagaritse bino bintu
ubundi erega n'abandi turacyabumva bagenda
turacyabumva kabisa
turacyabumva bagenda kabisa mu gihe ku rundi ruhande gihe cy'isazine z'ijoro ekipe ya Algeria hey kera kabaye kabisa kiye kubitsindwa na ekipe yane na ekipe ya Mauritania igitsindo kimwe kubusa cinje hakiri kare cyane kabisa ku minota 30 gitsindwa n'umudefenseur wabo sore kabisa yari yamene minota 5 adiariye ariko na ekipe ya Algeria byanse kabisa ko baza kuba banagombora igitsindo kimwe batsindwa na ekipe ya Algeria kuko umunyeza mu mwiza cyane kabisa ndavuga wita Boubacar Niass metero 2 na santimetero ari ya hejuru kabisa sore yababereye ibambara babwira ati Atinga ntimuza kubabona kora karinako witwa Boubacar Niass atogwa nka man of the match wo kurukino go ku munsi wejo ahita na qualify equipe ya Mauritania bwa mbere mu mateka yabo kabisa muri kimwe 18 gicici cyanyuma sore kabisa yiryoso equipe ya Algeria ibona gusezererwa nchuro yabigira kabiri yikurikiranye ndavuga basezererwa mu matsinda equipe yane equipe ya Algeria
munyeza mu bakritise
ariko atangira gutanga kazi
bivanye na taye yiguye waravuga tundi munyeza mu aje gufata imipira ya basore basadio manena bande ya basuti mugabo no vuga ngo kumunsi wejo nawe yagize ibyishimo inyuma yo kurenganya igihugu nka Mauritania igihugu no vuga ngo yari yabaruse qualification yabo muri kane kuva bakabanye igihugu nka Mauritania gikina football no vuga ngo mu marira menshi muvarimwe Boubacar Niass niyo yari kararira
yaramara
y'umunezero avuga ati ubundi giye ibintu nk'ibi ni no bwo bwa mbere bibaye bishitse gute ntabwo ndiko ndabitahura kuko yatowe nka Medi match yaje gufata imipira nka y'abasore bariya Dimarez aza gusezera igihugu nka Algeria igihugu cy'abarabu no bwo ngo cyateguye byinshi ku mugabane wa Buraya igihugu gitabura muri za qualification za Coupe du Monde rero no bwo ngo ni Mauritania nayo ikoza akazi keza nikoza akazi keza nayo surprise no bwo ngo nuvuga ngo ibonetse buri muntu wese atari yiteze igihugu nk'igihugu nka Mauritania kuza gutsinda Algeria kari karengana nuvuga ngo kwikarunka iyo qualification yabo bwo bwa mbere
bitariye no kwa yari choice nziza kuri equipe ya Mauritania yari n'umubabare kuri equipe ya Algeria kuko equipe ya Algeria nuvuga ko ni equipe nuvuga ko yamaze kuba ironka qualification bambe yari imaze kuba itegura pre-season neza kuko barakinye n'igihugu cy'u Burundi bakina n'igihugu cya Chatogo
ariko general yibabwiye bino bintu general yibabwiye ati murabona bumenyereza Bermadi Jamel atashura ko ari karatobeshe yakinye match amikare na n'igihugu cha Togo agitsinda ibitsindo bigera kuri 4 hari amatari bitatu
bagisinze bitatu
agaruka ku Burundi
babusinda bine
agitsinda ibitsindo bine ndavuga tubundi igihugu nka Algeria igihugu no vuga ngo icyerekanye byinshi muri football yo ku mugabane
wa Afrika
igihugu kiza muri bino bihugu bya Pays de Maghreb kiri hagufi ubundi yagakwiye gukora no vuga ngo ama match amikare yitegurira kane kuri bino bihugu ariko urabivyo bimuviriye mu muri kane no vuga ngo muri Cote d'Ivoire nta n'imisi no vuga ngo myinshi hamaze
ahubwo ibihugu batahamahigwe ivyo riko biro nka qualification ubiye kurangira igihugu cha Mauritania ni igihugu twese
Mauritania buri yagiye no kubikina mare yo yifitiye ubusa bw'amanota yagiye kubikina ifite ubusa bw'amanota yari yatsinzwe match ya mbere batsindwa na ekipe ya Burkina Faso igitsindo kimwe kubuza nayo nyine kuri penalty hama baraza batsindwa na ekipe ya Angola ibitsindo bigera kuri bitatu kuri bibiri ariko byaje kuba binayangara kabisa bacitse kwa Algeria abantu bose baza bakavuga bati ekipe ya Algeria igize kuri natura amanota agera kuri atatu kwa ekipe ya Mauritania ariko biza kuba binanka kwa ekipe ya Mauritania kabisa kipe ya Mauritania irabahagama tsinda baronse akirikare baza ko bananze gama insinzi yabo biza ko bina batuma bani qualifier ndavuga ari navyo byaje ko bina viramo witwa Jamel Bermadi kuba na wasezererwa kwa ekipe ya Algeria
kuko kuva muri 2016 batwara ico gikombe ca kane bagiye aho na Riyad Mahrez kuri kufra nziza cyane muri 2019 baravyibuka nuvuga ngo imyaka igera kuri 3 ntabwo yari bwarengane mu mapuri kuva 2019 2020 2022 ndetse n'uwo mwaka wa 2023 ahubwo ni imyaka igera kuri ne nyamba ni henze ntabwo yari byigera subira kurengana mu mapuri rero ni palmarès mbi kumumenyereza nka Bermadi Jamel
binababarije ekipe ya Algeria ne ekipe twavuga ko ifite squad nziza uhereye inyuma ugashije hagati mu kibuga ukaja kuno kubataka ni ekipe nako ifite abataka bameze nk'aba nuzi Islam Sirimani ugashaka abariyadi Marezi ugashaka imediane yabo ubone rimwe abasore bagiye batandukanya kera mu equipe nka za Napoli ukaraba i defense ya Algeri ubona ko yuzuye guhera mu igori gushika imbere ubona ko ifise abakinyi bameze neza bari kwagenda bavyitoramo neza mu makrebe yabo rero kuba iyi equipe ya Algeri taronze qualification ya kimwe cy'umunara gishiri cyanyuma nta wundi muntu wo kubibazwa ari uyu umukocha uyu Bernard no atereza kubibazwa kuko ni equipe ya Algeri by the way bona ko champion ya karita itaranatangura ni equipe ya Algeri bona ko bahamahirwe kizogirane izoshika muri kimwe cy'umunara gishiri cyanyuma no vuga ko numubabara udasanzwe kubakunzi basanzwe bafaniye equipe nationale ya Algeri no vuga ko kuba ufise equipe nyijya ikajita hakiri kare no vuga ko atari kintu kiba kiryoshye kuri equipe nayo ya Mauritania bavuga ko ni equipe ona neza ko yo yarayandikishije amateka mashashe equipe ya Mauritania ni ryambere ishitse muri kimwe cy'umunane gishiri cyanyuma muri kane ni equipe ona ko bobo equipe sero kiyagiye guya ubona ko hari ko haraba evolution ugenaje no mu yindi myaka igiye ihera rero bavuga ko yari performance nziza y'uyu mukocha wa Mauritania yari ntuze yari parkour nziza kuri equipe nationale ya Mauritania wari numubabaro udasanzwe kuri equipe nationale ya Algeria ndetse n'uyu mukocha Bernard
wari numubabaro udasanzwe kuyitwa ne Jamel Bernard ndetse n'abasore biwe ndavuga abasore ba equipe ya Algeria byamaze kuba binamenyekana rero equipe ya Mauritania ya muri kimwe cy'umunane babazo babatana mu mitwe na equipe ya Cape Verde hari
equipe toroshye
equipe ya Cape Verde ubone narabivuze ati yikane dushobora kubona bamwe na bamwe kabisa ibintu bigenda abitamera neza cyangwa tukabona yindi ayandi ma equipe aza kuba na profitiramo kwaza kuraba nkagati ya Mauritania na equipe ya Cape Verde dushobora kubona umwe akina ashikina kimwe cha kane kandi atamuntu umwe yaramuhamahi kuko byamaze kuba officiel hagati ya Cape Verde na Mauritania umwe arakina kimwe cha kane gishije cyanyu
equipe ya Cape Verde ni equipe nayo twabonye yuko itanga akazi ku bihugu bigiye bitandukanye bigiye bikomeye ni equipe yatsinze equipe nseruka ya Ghana ni equipe twabonye ko na equipe ya Egypt igihura na equipe ya Cape Verde na equipe ya Egypt ubona ko nayo yagihura n'ibibazo yo novuga ko ni equipe ya Cape Verde ubona ko nayo ifite ingufu zidasanzwe mu ikane uriko haba ingufu yazanye muri kane yagiye equipe ya Mauritania ntawo yijija mugabo uri habye equipe ya Cape Verde ingufu ifite mu ikane ziri heduru cyane yizo equipe ya Mauritania ifite yerekanye mu ikane bivuga ko ni Cape Verde twabonye yagiye hagarika ibihugu bigiye bitandukanye mu ikane kandi
iri no mu vyasezereye gana kabisa
Cape Verde urumva ni igihugu ubona neza yuko igihugu cha yagiye kuba igori igihugu cha Egypt mu mwaka weze igihugu cha Egypt tuvyemeze cyagarukiye muri finale ya kane bivuga ni equipe nationale ya Cape Verde ubona neza yuko uno mwaka yaje izananye nguvu nyinshi uravye abakinyi babo n'abakinyi bakina je collectif bakinira hamwe ukaraba uyu mukoce wa Cape Verde ni umukoce yamaze kuba yizizamo philosophy aba bakinyi biwe rero uvuga ko ni choice nziza iri kigende kokwa n'uyu mukoce wa Cape Verde ndetse n'ubwitange bw'abakinyi biwe buri ko buratuma baronka umusaruro mwiza muri equipe yabo ene equipe ya Cape Verde bona neza ko bafite ingufu nyinshi kurusha equipe ya Mauritania
abona ko bafite ingufu nyinshi kurusha equipe yande ya Mauritania machendi yari hari yari ekipe ya Angola yari kitana mutwe na ekipe yane na ekipe ya Burkina Faso ko na ekipe yane na ekipe ya Burkina Faso taje kuba yorego n'abasore ba Angola kabisa se baje kuba basokoza bitsinde bigira kuri 2 byose kubusa ariko n'ubundi ni match n'andi cyarivuze kuko yaba Angola yaba Burkina Faso bo bubwabo bose bari bamutse kuba baranka qualification ya kimwe cha munani gishiri cha nyuma kuko bose bari bafite amanota agira kurane ariko ekipe ya Angola yacifata ikibanza cya mbere n'amanota agera kuri 7 mu gihe ekipe ya Burkina Faso yaciye mu kibanza cya kabiri n'amanota agera kuri 4 hari
ekipe ya Burkina Faso yo yimaze kuba yitabira inshuro nyinshi mu ikane mi championnat ya kane mu gihe ekipe ya Angola ni ekipe tuvuga ko yarangije mu itsinda ari ya mbere iyo boyitsinda ni ekipe ona neza yuko yoyo atanu wayiha byinshi mu ikane iri kiraba mugura muse equipe ya Angola na ne equipe iri kirata iza itanga akazi kuri ibihugu bigiye bitandukanye bigiye bigize nkuko twabivuze ubushize turiko turabona ibihugu bigiye bitandukanye taha amahigwe yo gushika kure muri kane biriko biza bitanga akazi igihugu cya Angola ni igihugu twavuga ko nta waracitse ko byinshi muri kane giye kuba iri kiraba mugura muse igihugu cya Angola cyo cyo giye muri plural cy'ambere ekipe ya Burkina Faso Levre yaronse qualification mugandi igihugu kimaze kubashita bicuro nyinshi muri kane
rero
uvuga ko nibihugu byariko biza bikina byo byaramaze kuba byirongera ni qualification uzokina kimwe cy'umunane gishiri cyanyuma
rero
uvuga ko ni performance nziza twagiye turabona mu kubaka inyuma Angola ni ekipe ya Angola nanyo nubona ko ugiye kuraba abakinyi bayo urabona ko ari abakinyi bashobora kuba bi bakorera hamwe cyane bakoresha ingufu nyinshi kugira bikundike bashobora kuba baza kuba bataronga umusaruro mwiza muri ekipe yabo
maze kuba banatanga umusaruro mwiza muri ekipe zabo kuri uno munsi match ziraza kuba zibandanya neza na neza match za nyuma na nyuma neza na neza kugira tuze kuba tunamenya mbega nibandi babaye karifye mbega nibandi bagira bafate amashakochi yabo banategurira n'indege zabo kabisa basubire yo baje bapfa bamwe na bamwe basubire no mu mashampiyono babo bona ko hari namwe bari banamaze kuba banakumbugwa ahantu nkabitwa ba Mohamed Kudus muri ekipe ya West Ham kabisa ngo musore ashobora kuba asese kamwe neza cyane ngo muri weekend musobora kumubona mu gihe abitwa ba Inaki Williams ngo musore nawe ngo ashobora gusesekara neza na neza kuri match ya Sekuru no munsi ndavuga ekipe ya Atletico Club de Bilbao ngo yima gusezererwa na gana
umusore ekipe ya Atletico Bilbao yamurungi ki indege
ati kabisa arabunyaruke
ati unyaruke kabisa
ndiri umukinyi akunze kuba bangamira
ubundi abazungu ari hari benshi bari mu masengesho eh hari umwana mutse nakunze kuba ndanavuga wa kipe ya West Ham
umwana w'umwongereza
eh bamubaje ati ikintu cyanyine usaba ni giki ati je nasaba ko ekipe ya gana kabisa yobamwo kare kuko uwitwa Mohamed Kudus turamukinye cyane masengeshe yo nawe kabisa nyimara kubera no umwana kabisa sengeshe y'Imana yayumvise kipe ya gana yabirinduye akikare cyane Mohamed Kudus agashimwe kawo mu dimacara gafata avuga ati reka nta kundi ngende akajanya ari ya mbwongereza
Mohamed Kudus numukinyo ra kwa afatiye runini ekipe ya West Ham hariya mu gihugu cy'ubwongereza ni numukinyo na ko no muri Ghana ariko arakora uko ashobora kugira kandi ashobora kuba yashika kure muri Ghana
yero
vuga ko ni Mohamed Kudus no vuga ko amaze kuba yerekana ko ari ku rundi rwego rushimishije ko kugiye kura Mohamed Kudus muri ekipe ya West Ham no vuga ko uno munsi no vuga ko West Ham yo irahishije
uzabamenyereza bamaze kwirukanwa abandi bamaze kubiva mu menyereza kwa Ghana nawe nyene wapi
ati ibintu si byo
wanje sagari kubgiwe we n'umenyereza kwa Algeria yabihagaritse.
Eh, Jamel Belmadi yavuze ati je ibintu byo uzandaviramo mu matsinda ati usangana je ndana.
No kwa Gambi. Bamenyereza
batatu ndo bamutwabe. Ubundi nabandi baracagiye.
Eh.
Abaje bataje kare. Abaje bagiye barataka kare. Ubara nabandi basigaye. Nk'umumenyereza wa Cote d'Ivoire hamwe nawe nyine bwiwe atuza kuba narenga.
Arahita ta.
Umusaza nawe nyine arahita amanika amaboko kabisa.
Ariko amahirwe ni menshi kwa Cote d'Ivoire.
Eh, amahirwe ni menshi uko bashobora kurengana ubundi. Eh, na je ndivuga ndi no kumavi kugira banarengana hari.
Ariko ndarabuko bihugu bizohura muri card muri huitième de finale. Peveri zohora na Mauritania, Nigeria
hey, ofisiye
zohora na Cameroon, Senegal zohora na Meyer Perda wo muri
hey.
Wo muri groupe A na B na C
irumbu cyarwa muri ayo ma equipe hagati ya muri A harimo Cote d'Ivoire
harimo na
muri B harimo ariko muri B nta yirimo bondi
muri B nta yirimo
muri B irimo yarenganya ari ya gatatu ni yihariya
kwa B
ya gatatu kwa B
eka ndakurabire kwa B.
Eh ya gatatu kuko barabira kwa gatatu wa gatatu.
Eh barabira kwa gatatu nyine.
Urenganyira mwizo tsinda zigera kuri zibiri zitatu nako niwe zo cahura na Senegal.
Ngesha urana kantu kumutse.
Eh
Gineko na Cri izohora na Guinea Equatorial.
Yo ni derby.
Eh
ariko shagi ni tomboye neza. Ariko banzuwe.
Eh
nzo ari kazo azoba ari kahangana no witwa Serie Gouras.
Burkina Faso izohora ni niza kurengana ari ya mbere muri groupe A. Grupe yo kwa Maroke nyamba ntihenze.
Eh oya kwa Maroke ni F. Grupe yo kwa Mali hari.
Grupe yo kwa Mali. Baza kukibaza ko bari ko ari kino munsi na Mali. Mu gihe Angola irindiriye Meyer Perda wo kwa wo muri grupe B na E.
Eh B na E?
Eh
B na E bundi eh nubone ariko sha. Tuzasanga mu mashoka meze neza.
Utieme de finale yaza kujyo
kabisa. Tuzagusanga mu mashoka meze neza cyane kabisa. Ari mu gihe kuri no munsi eh gachi saha imwe yijoro Afrique du Sud iraza kubitana mu twe na Tunisia. Afrique du Sud ifite amanota agera kuri atatu, Tunisia ifite inota rigera kuri rimwe. Ubutsinda muri aba babiri araza kubaronka qualification.
Ekipe
eh ekipe Algeria yagiye. Ishobora kubona undi mwarabu kabisa sanga Algeria. Eh ishobora kubona Tunisia sanga ko kuza gutsinda ekipe ya Afrique du Sud nabo karaza kubara akazi gakomeye cyane.
Ni igihugu cha Tunisia. Nashobora kuvuga ko kimaze kuba gifite cyo cyandika mwiyi kan.
Tunisia no tarimwe hari ya inyoma mu nyoza zibiri
ariko we. Ekipe ya bafana bafana. Uno munsi turaza kuyibona turaza kubona itanga challenge imbere ya ekipe ya Tunisia kuko ekipe ya Tunisia ugiye kurabikane. Ntango ugeranje n'izindi kane bahora bakina. Urana ko ata atanga uvu nyinshi bazananye nkizo warazana muri kane ubwo ekipe ya bafana bafana yo ni ekipe twabanye ko naye maze kubitaka tugiye kurana n'abakinyo bafite benshi usanga bakina mu nko harabajeje usanga bakina mu championnat muri Africa DC dakina wiza Mamelodi Sundowns ekipe ya bafana bafana bananeza yuko naye maze kuba ifite ico yandika mu football yo
ngaho gusa cyo kumenya cyo cyo ko umwe mwaba babiri umwe muri nojoro kabisa na arazinga
ibitabo ano umwe arabashobora gutaha
ya umwe arabo kabisa
ashobora ko umwe arabo afite amahigwe maka afite notari
wewe wasabwa gutsinda nta ki
mugiye kwa
birarengana sabwa gutsinda mugiye kwa South Africa
kunganya naho nyine
byo ko abo nire kabisa iraza kubibaranja neza mugiye indi match ari sa moya yijoro n'ubundi kipe ya Mali iraza kubitana mu mitwe na kipe ya Namibia umwe afite 3
undi afite 4
Shimaritsi nari ko mechane
hari.
Kipe ya Mali fisa manota nayo yamaze kubibakarifye.
Eh kipe ya Mali yarabaye karifye nyene.
Kipe ya Mali bundi rikarifye
kandi. Namibia iza kurondera inire.
Eh.
Iza kurondera inire
cyangwa kipe ya Namibia. Yaba Namibia.
Ere kubundi Namibia.
Umuriza yaba Namibia. Yaba Africa the Seed.
Yaba
ziracara ko ziteria, ziracara ko zitera kike ekipe ya Cote d'Ivoire. Eh, Mauritania yamaze kubibavamo kabisa. Mauritania wabiri officiel.
Mauritania yararenga.
Bi officiel ko yamaze kubipaza. Eh, mugihe ekipe ya Africa the Seed
Namibia
gashira ko ekipe ya Namibia gashira ko ekipe ya Cote d'Ivoire gashira ko ekipe ya Tunisia ndetse no mwitsinda rindi ndavuga kwa Zaire ndetse za
Tanzania na Zambia ahose
no musi uno musi
uno musi basize uno musi
numuri eh no musi nuza kubona umusore w'umunya Cote d'Ivoire kabisa ari aba match kugwego rukomeye
ariya nabonye umuvandimwe
w'umunya Cote d'Ivoire no musi uza kubona umusore w'umunya Cote d'Ivoire
bageze kuzura kabisa mufane Maroc
no musi uza kubona umusore w'umunya Cote d'Ivoire ari aba match kugwego rukomeye
no musi uza kubona umufane
wa Maroc stade barazuzura uno musi uno musi baraza kugaburana ati bamwe muje kuri stade ariya
murabe
timurabe kwa Algeria nako kwa Tunisia atabane mugende hariya muturabire kwa Maroc tabane mugende muturabire kwa ne kwa Tanzania kugira ibintu bigira inzira ubone kugira ibintu bigira inzira mugihe gace sazine zijoro kipe ya Maroc iraza kubitana mutwe na Zambia Maroc yamaze kubironka qualification yamaze kubiye bakarifye ariko Zambia ifisa 2 nayo iravuga kuti nire natwe twaranje Zambia nabo nirira baranje
ni pure goye
ni pure pure bisisa nkizigomba kuba zinganya keretse Maroc ngiye kuraba ikipe ya Congo ugashya ko ikipe ya Tanzania ugashya ko ikipe ya Zambia zose ziracyafisa amahigwe kumugukina kimwe
ubundi bobo kabisa bavuga ati twino tari mwirira twaranje kwa Zambia
bobo
ino tari mwirizo ari irikwiye mugiye Maroc yo ivuga iti twe turakina no muduhiga ikibanza cyambe
ikipe
Maroc yo ndi igomba kuguma zigamye ikibanza cyabo cyambe
mugihe match yindi babanye kabisa baza kuba batari mu mitwe ndavuga RDC iraza kubicakirana na ekipe ya Tanzania RDC umwana nzambe afite amanota 2 Tanzania ifite inota 1 umwe muri bo aratsinda hita yikari
ano hano abantu ba betting
ariko no muri kwa RDC kwa RDC n'ubundi ndire nabo nyene barange
abantu ba betting
kuko babo bakaronkanire